Nepari kwa mbanga nga celebrate uchilo wa hizi kandira. Ni kwa mbanga uchilo wa hizi kandira. Lume arali wani wabache za kisisa kwa ufana na mle. Mwela duzi mfa uri na mwusi. Asi zoni nyo zikana kwa toda zone.
Ayo matada. Bango zivona.
Kari kwa ate. Arali nera wanga ndira yeji. Ari kwa to ubuna ya wangu wa kumimuya ni yago. Kwenye kuri nera wane kwa ate. Kari dola nilila rote. Hallelujah. Hallelujah. Watu wa family kama dozinga dzura zwo dzwa zwori wa hotena ngapa mara richiko tira community family yo tenga hapa nori riko chuma mushumo zwino MC wa shiruko dozina other reference speed ya izwa sho ragala pana na mushumo haleluya haleluya
Rotemba iwe jeso
Because I am so zino, take a visit.
Hallelujah. Faya ni tori likeni sini no toma mshumo. Ndo rine ndoto danga uri ndoda ndi chiko dzo pereka dza mutu for the last time chono pedzi sipinda chono pedzi sayela. Haleluya. Amen. Vari ndoto dza kha vadomba vari ndoto dza. Kha vha bvise mumbulo wa ndoto hava vhoto ri khariya hava. Muthu ari khariye fhethu. Hapo ya vhone vha ḓivhuri vha khou mupereka dzo ita zwifhio. Vha khou sokou swika vha dzula ene a kha zwawe. Mara vhone vha tori ndi khou ya. Hai hai vha ḓo ḓifhelwa mani vhone. Haleluya. Amen. Vha ḓo ḓifhelwa. Haleluya. Amen. Hey. Kha ḓo wana luṅwe luimbo hapa vhakati ha vhathu. Vhathu vhari hafha vha khou imba badi vhafunzi. Vhathu vhari hafha vha khou imba nga maanḓa. Kha ḓo wana luṅwe luimbo lune ra lu ḓivha ri imba roṱhe. Roṱhe. Haleluya. A thi nga neti u imisa vha vhathu vha zwiambaro zwitshena.
kutorendiwa. Kama tarisanda samari, hallelujah, hallelujah. Kama tarisanda mari, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Kama tarisanda samari, hallelujah, hallelujah. Kama tarisanda samari, hallelujah. Kama tarisanda samari, hallelujah. Kama tarisanda samari, hallelujah. Hallelujah. Ayama chenna tumala na mosu. Ayama chenna tumala na mosu. Ri hapa dende ni hei. Wanabangu, Yesu zinimune wako zita, bai ita urehime rime batu. Hallelujah. Bako ito urehime batu. Kama kamba wari, mbani machita Yesu, bako ito ni hava la muna nane batu. Kama risa nino kuzita mikuto ni hava la muna nane batu. Bari bako ito ni hava la wazi kipasisha na mame batu. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Macharuni haya re kwa yotangaliza MC Macharuni adwala na Mose dovha ndi kho tamba wo MC sendele ngeno phanda dzina ni laba sendele tsini ri thome mushumo wa shimo tshelo na ḓuvha ḽa namusi haleluya kha ri wane luimbo lu khou bvaho kha rine rimbe
ri tshi khou ṱanganyisa MC Baba wo vala maduva vha vhona zwoteya Mori baba wanga wo vala maduva vha vhona zwoteya Baba we wo vala maduva vha vhona zwoteya Mori baba wanga wo vala maduva vha vhona zwoteya
Kristo amen. Ri kote yo thoma na mushumo wa matshelo na ḓuvha na musi. Afanone ri mbulungoni ya vho James Arifani Muleya. So ri ḓo wana luimbo ri tshi koto imba roṱhe. Ri ḓo humbela vho manyuwa vha ḓovha vha khou ḓa na mbele phanḓa ro bvela hono mushumo wa thabelo.
Yeah.
ndi tumungo lumisa vhathu vhoṱhe ubva kha zwimisa zwoṱhe dzikoloni dzanga dzibva mugodini wa Venetia mai zwi-stakeholders zwoṱhe zwine zwa vhapanda ashu kha matsheloni ṋamusi vhafunzi vhoṱhe vha bvaho kha dzikereke dzo fhambananaho nga tshiridzi tsha mudzimu roṱhe kha ri amen. Kha vha ntendele ho pfhi ndi ḓe ndi vule nga thabelo. Ndi a tea u vula nga thabelo. This was my friend. Family ya zwi ḓivha, vhana vha zwi ḓivha na makhaya vha zwi ḓivha. Vho ntambeleni kha vha ḓo nyimela conference nthihi ro tou ima nga milenzhe roṱhe. Tshe ra thoma u bva dzi 17 dza last Sunday ra dzi thabelo. Glory, this is celebration. Ari chambori hao matata. Hava dorimbera, ro chambowe, ndo pramishu matate. Ndiko ta umbe, ndo chambere, ndiko na mwereka matumero.
Ro temba iwe jeso, ro temba iwe jeso, ro temba iwe jeso, ro temba iwe mwena.
Zanana Manda, Yesu Kristo wa tshiraho, wa ḽitaḓulu taḓulu, murena vho vhona riṋe u bva 17 dza September u swika ṋamusi kha 25 ro vhona maanḓa avho musi muta wo zhakiwa. Kumedzela vhafunzi vhoṱhe vho ambaritselaho dzinani ḽavo, vho khuthadza, vho fhumudza, vho vha tona nga zwinzhi. Ṋamusi eka ḓuvha ḽo fhedzisela, ḽo fhedzisa masalela o salaho. Nga Yesu Kristo wa Nazareta, kumedzela program director, mufarise umutenga vhuthu, hu no mushumo, u ya vha mushumo wa special. Ndi kumedzela tshumelo yoṱhe mudzimu wanga ya ṋamusi kha iwe wa hone. Ndaresa u fudora vha dzina na Yesu Kristo wa Nazareta i pfula u kapugadza pisa luri u mulisa a sa sha tshithu u mulisa a sa pariri i pfula u kapuga ruku wa 37 ngere o na tshithu tshino u si tshikone na kaya matshorona na musi dukumeza na mashaka vha lindzi tshikone na panda iwe i pfula u luri u do skoro na Yesu Kristo wa Nazareta rote karele amen.
Ari vha bandele zwanḓa vha tshi khou dzula kha ro livhuwa u vulelwa mushumo wa inoni nga thabelo arali vha zwilavhelesa vha ḓo zwi vhona zwori ro no vha murahu ha tshifhinga tshoṱhe zwi amba uri ri ḓo tea u gidima nga maanḓa ri ḓo vha ri khou wana luimbo ndi tshi khou humbela vho Ramabulana AS vha tshi khou ḓa nga ngenoni phanḓa u ri ṱanganedza khathihi no imelela muṱa.
vachayoni vathu vothe ndikoresha vathu vothe dzina la Yesu Kristu mufuna wacho nṋe asi ne vhoramabulana vhoramabulana ndi muthu konwa muthu muhulwane nyana mara zwino enda ndi ri vhe mana mabhusi na vhoramabulana ngori mukana ndi zwi luvha nga uya ngaka ndikore vhathuni vhathu vhothe vha fe vho ṱanganedziwa fhano ha mureya a vha fe vho vhofholowa vho no kona u imba a vha imbe vho no kona u tshina kha vha tshine ha vha thanga vha tshi khou bunda zwiḓivha vha zwi kona ndikore ri khou vhona mulenzhe ngori ri khou ḓa u fhelekedza muṅwe washu ḓuvha ḽo ḽa mafhelelo ri bye bye zwino ri ḓesa vha muṱa ri khori ri khou livhuwa gogo lothe u bva kuḓa dza shango vha tshi ḓa uri tikedza hezwi ri a zwi livhuwa nga maanḓa zwi to sumbedza uri muthu ane ri khou fhelekedza o vha ḽishaka nḓila o vha i muthu a na lufuno zwo nga tshi dzula tshi amba tshi ri ndi ri funa nani ndi dovha nda ri funa nani yo vha yone silukani tsha havo munhu ari ri khou fhelekedza zwi a ḓi sumbedza nga nḓila he vhathu vha ḓala ngayo ndi kone vhathu we a ri shume ro vhofholowa hu na zwiṅwe zwine vha khou nyaga u engedza kana u fhungudza vha khou ita dza mushumo ndi saathu hangwa mubvaḓuvhafha hu na fhethu hune vhathu vha bva hu na vha khou vhidzwa nga mupo vha ya hone hafha mubvaḓuvha ndi ha vhathu vha vhanna vhukovhela hu na zwifhaṱo zwivhili futhi zwiimela zwenezwo zwa vhukovhela ndi zwa vhafumakadzi nda dza mushumo
ri vhabeledezanda vha tshi khou dzula fhasi ndi khou dovha hafhu nda vhalumelisa dzina ḽa Yesu Kristo amen areli ameni rothe havha vha vho dangeloni phanḓa ndi vhombedzi a si vhoramabulana zwino vha ḓo ri farela nga maanḓa vhombedzi vha ḓo tea u vha na mushumo munzhi une vha ḓo ita ngauri vhone vha hone kha programu tshipiḓa tsho no khou tevhela vha khou tea u vhuya ngeno murahu futhi ri ḓo ri ri khou wana luimbo vha tshi khou ḓa nga hangenoni vha khou ḓo ri valela
ngaa
James Alfani Mureya was born on the 18th of October 1974. He is the fourth born of the late Mr. Parandra and the late Mrs. Esther Mureya. He attended primary school and finished high school in the year 1990. In the early 90s, he worked for various clearing agencies. He later joined an escort company called Transcorp from 2009 to 2010. He later joined Val Maseru, which changed to Hope Diamond Transport as a driver who showed great compassion, dedication, vision, and enthusiasm. He had great skill of understanding and unionism with his colleagues. He believed in unity and hard work. He was a workhorse, a dedicated soldier who died on the line of duty, a man who loved his children with all his heart and soul. He is survived by 10 children and 11 grandchildren, 5 brothers and 1 sister. May his soul rest in eternal peace. Glory to God.
Rodivua, di kodova kunda varmeni sa janda Yesu Kristo. Amen.
Amen.
Ari amen rote.
Amen.
Ari amen rote.
Amen.
Ri dova kuru kwa kwa chipi da chite vera awo. Di dova kuru vida vo big boy. Vachi kodo vi meri ra kunani na kiloni fanda. Ari wana ri imbo.
Amen. 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 Amen.
Tenda nore never watch Koshima Navo Zazino Missini as a cheo. Banga the driver mu Ambera Zore, the motto watch Koshima Navatu Zavudi, the mutuach of Fesesa. So Namusi in the corner Zore, Oyua Muratu Adwava Konani Dinga to Dan Cabo Teva, Koman and Navaratu, Atinga Duana Mumu to Ye abachinga home now, a dira kwa James. Banga dribo nebanga fana zimu zore, Thomas Okwa, Tachiwa, Jena Zimbiti, never Nenda Dinambito, Pirisa, and Marakarufuno Vasangasi Jen. No faces are over to tender Ukariwa, Apeses, or Apumura, Kolibo, or a Muzimo, Weta Rufunurabo, Muzimo, Zevaita Zone, Abaitavas Namuranga Namutu. Vajia ruba ni nini kadilita ama ori nijule na alo Valisa uni la walofa la wanengori ndi wene wakua woli disa wakarine Zondi kore hai Konani muratu wanga James Abai delenga muraro Hepo une hewa kuwa wane Ndindira ya shuroti na rinerdo tevera Nduri ndi chikuamba ngorandi kwa mba zore Na msiro zula rote rora alenefa zviamba zvori hafi hovana vatu va 500 kha kambulungo ya James zviamba zvori huna 500 ya the coffee. Haleluya. So ndikopfa ndikoliwisa muchidza mushumo atitodori ndi vachinyere chipinga chavo. Amen.
Ari baba ndiro zvona vachikodzira kwazvo. Haleluya.
Amen.
Ndopfa vachipo amba vachiri muzimu oita rufuno rwawe. Avari ndiri ambe ndiri rufuno rwamudzimu rine rori vaisa. Ndoima papanda ndi chikotete me. Hezvi zvitu zvoitea hoi. Asi zvitu zvitakadzaona kuti. So nga zvenezvo kariwa neruimbo. Richikoimba rote. Rivanjinga manda pano nemara tikopfa. Vatu vachikoimba ngangino nemurauyi. Kariwa neruimbo. Richikoimba rote. Richikuvidza vo Gerson Rantsana. Muimereri wako nani ya mchumoni.
Uona mulatu unayo. Marai, zvine ndakavaudza zvona. Kamushumo James, Rechisi waka shifte ya Marian Robert ya 2 o'clock, Rechisi wa Rod. Rechisi umariwa bili ya shift. Aigo toregu wa shift ya yovua. Yesi arochi kofi, ndi ya half past 3. Anifuwe nga half past 3. Nifuwa before half past 3. Po 2 o'clock niwa niko vuku. Zino, ndiko wono ri, waite ya zitu zine, atika zehangu uchuloni yanga. Ndiko wena nila tewera, yesi, atika zehangu. Ndi mutu wenda wande yili, nichi pesesa na kaza yuri yoni. Raichi kono urapasa, patu wa wasa zira watu wanewa kuri James minimi. Raichi kono urapasa rari, arali zitu, zichiko konda la, pari ya chaichara yanga. Union ya tibaza ni arali isa iti zone yene ya transporto. Ria chenichara tigena naka ya mai. Nere kwenyaka minutuso. Au nazunera kwenyaka ka union. Ria gatuso riri. Rechiko amba sazasho riri. Razasho jenzi zumi zizigo za mshumon. Ziko no chibila za uote. Bipambiru uko ungu. Na mose riri. Gare zisraite ya. Zile ndakoto umbera. Kamutumu wanamuwa. Diko umbera na kafemiyo. Dikomberori maifianga vosarao vane vakona ava zamori ava vana vaye sikoroni vatuse nga ndira dzote dzine vangakona ngadzo uri vana vawe muthu zve ene mune ava achifuna zvone achifunesa zvezvo uri vana vawe vaye sikoroni achina maiti majenera gambonga mazvinjero amba memoria. Rodebuwa ari vabandiridza dzavachikodzi vakati. Go le beyond bedzi. Vacho ndo vava kuyanga ngiro nipanda. Riso ngona na rimbo ndo vavona vatu vavone. Ndamunandi vachipinga kuti ndikitimedza nena chipinga kava denga ngiro nipanda. Avari mbiri kavo rantsana mbiri zvine vakwamba zvone. Vakwamba ngo mutungu une vakorora ko 5. Ndi urwara. Boi mambo kwa ndaba singota kara kwa ndaba kwa mba zoni. Asibone babo chiba singota kara wa. Rongo takara rote saba shumi sana. Samuta na badzura hako. Abari mdobe ndi ambe zoni mbi chiri. Ndoi mambo kwa nini ndi sichi na wabe. Ni angana kutia angaba chewe. Ndi rimuya wawoke dene wa mraka. Vamfarele babi mbanga nikunya guamba yizunoni. Butungu enda upa. Musi bachi chinyara asibune nda kuvupfa na musi nga zvenezvo izvimbedzi kha vachinga chapa
nda atunga dzamba rinesa muta rina policy ya youth development so rikori riko pfumbudza vavana na vone risiyo vakone utikarushaka udamba chipiwa oimera vakomana Nazi kaza mufu kuti urumonga muta chiwa nganishawo
Hallelujah.
Paulo na zilazi.
Amen.
tiphina nawo vamatungune haleluya haleluya saungana nelorumiwa haleluya haleluya ungandono vana vaiti haleluya ananimavontendera muchidzi muchimuyi ndamba ndisimete chino chinosadamba haleluya 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 chimwe chipinga uri kutumbui mutuwe vatio tiphina haleluya nawo zvichikovava hani vatangana matada hani haleluya vatio tiphina haleluya ngori ndi ndira ya mumwe na mumwe haleluya mumwe mwimbo vyazviyambari ndi ndira na matuchere haleluya ritotangana muyani haleluya haleluya vanga dinyadza vari ndichitukutuku ndingava ndi mutuku mara ndingava ndi muhulwa nekamaipi haleluya zvine mumwe muthu na mumwe muthu muhulwane apa akasizviite haleluya haleluya ndikopfano kwashikana zvinji haleluya ava muthu vedhoropa ndimakuru vanga haleluya mara samuthu uwo anotiva zviri ndi ndira na matuchere haleluya ende ndi ndira muthu mumwe na mumwe haleluya ndipfano kwameambadi ndorikuzvipfa ungari ndine mumwe kavashumba pa WhatsApp wena posta uchikopfi vathu vari na mashaka vanoshuma vineshiya maine kavasedze mashaka avo haleluya matina na nevo ndidova ndozhakiwa haleluya ndari ndichiusedza kha zvinepe ndawana ni makuru wanga wa dhiraivha haleluya mara avari ndibve khazvo haleluya utungu vuyapfiwa kudhuvira haleluya na matada adhidha adovatungwa haleluya kavari ndivaerechedzei izvi zvori muthupo edhira wapa ndi muthu wava na mfumo ndi muthu wava achikona udhivadza vana aritanganyisa aridhivadza mashaka haleluya rune na rine ara rasatokanda vamurenje wavo ridhwaruko khakha haleluya rune naho muthu ari murenje ndirani murenje nda azvinokhakhiya tenda akotevedzera maitere erafunzwa haleluya haleluya ndichidhova funa ndikuva zvinjisa ndikovona gogolote haleluya nokuvanganya kutosumbedza uri muthu weedhera hapa we arisiya ndi muthu wava na lufuno haleluya haleluya naho vanji vangava vasaruvoni lufuno mara rinesamuta rarichikuvona haleluya haleluya muchimidza muchimo ndichodzura pasi ndikombera kuri ndimbe rumwe rwimbo rori vayuda vamuburaya haleluya ndorivuwa
Vayuda vanachituva
Thank you.
dei kereke ra ndai jenai vatu vasongwa makana ndo pa muprofiti haleluya rich kobiza muthu wa union wana munhu vako danga union ntandai vafundi vo ramantswana va do vha kuluga husikali va do vha kudya swikita chapa ari wana lwini
Otwa toma ya vudele Ofunde amada yobao Otwa toma ya vudele Ofunde
And rinotendora zviperi apa pedzi una platform dzine rakadiva nadzo dzine rakutoshumisa richiamba navatori richiamba navashuru and saizvisa union rotuchero vandira iyi rotuchero kuma rotuchero zvinji una platform dzine rakaditeyamba ngadzo arali kati tarata ichinoni Hope Diamond yo vha ichivonara ichikovonara ichikotapa mutiko wa James rine ri kofulupera uri ikadzidovonara ende ikadzidzovonara ichikotidane pala mudinonora wa James arali yavo ri kamusi autotorwa vomumwe ane pakachitarati ichinoni koshuma ngeni kha Hope ri kofulupera uri va Hope vadiva zvine vatoita zvone ende chiro vakuchipfa kutuchero vako hupfa rine rivana challenge ndidzo yokupambana savathu va organization ya NUM ngori hunji hune ravari kufamba zvorari va hupfa vane vala vane vaita zvinwa zvive hone ende asi mafungo atakadzawa asi mafungo avuti so rine rikodi amba rikukwatisedza uri hope diamond na GPS zotangana vafunori vadzure vatanganyise sitoho vaona uri kuitea mini ngori limwe na lisole rashu sa NUM lotuwa ende lotuwa lindwani so rikori vafari zvezvi vazvi vafulupetisa zvone kha vaitise zvezvila rine ridomeka shure uri hanefala hunevo evamba zve ane ala maipfi amba one vaita action vaita nyito ngavo ari kotogofa upfi hafala mudini hauchavonara mini mini hauchena mini vana mini mini rine riya zvipivo ri hope ndivone vapepi zvazvino GPS ndivone vapepi zvazvino vatiyo uri vaite plani vafuna uri vaite mushumo wavo vavonare sazvimiswa zvevo James vava kushumira zvone vafuna uri vaite zvoteyaho ende rine ridoda khavo risivasumbedzisori kha vaite zvoteyaho vaita zvofanerawo vavonare musongo va uri hapanori ngori hezvi vhege richikolukisera hezvinoni utowana vathu vanji na zvimiswa zvinji zvichikojena zvichikoya pala na pala zvichipera hapanoni rikotobharangana ndiyoni ane pala unewa zvivononi rufu rotoma hona zvino rine rikori sa hope isongo va uri uchikukavana rufu richikotoma hapa kha vavonare sa vapepi sati piese masoko babo dalera honuti uro thoma ro dova ho ra valuro pedzisa kha vha dzove vha dalera hafha mutini uyu ngori ndi responsibility yavho ya uri vha kone u vhonala vha ḓivhehe kha tshitarata tshinoni vha tshi khou ḓivhea nga dzina ḽavho James sa zwezwo zwa zwevha vha tshi khou ḓivheisa ngazwo
amba amba ka zemkondo
Mangato Mlea. Seven, eight, Hallelujah! Zinova Pepea Una Zine, Sagrege, Ricotana Neta, Urugo James Betera, Ricotera Wachimangato, Natinga Funzina Musi, Rocandere Drobkuma, Nito Gia, Ricotem, Ricogia Banda, Ricotta Chumene Tote, Mara Ricogia Chipita Echi, Nicolago Chinegata. Bafunzi bona bobuti chihume bata barifunza ndereka tinoshuma pande kha vhathu vhafunzi kare yembe muimbo song of the year kare yembe song of the year bafunzi wa stage No,
Thank you.
zvino vasandovanesa kudacha haleluya ati vanhu vane mujamuna nemuyana haleluya ndiikoivo mudzimungana nemacherona zvinosaka zvatiritoita dzindimuro zvichingama kana zvichitakadza muratiota dzindimuro kamudzimu ndiyazvidiva zvadzimurodza vatu zvavaisara mara una mutu mutiifedzi
una mutu mutiifedzi atipfari filanga ndila mufunzi una mutu mutiifedzi anenge anoni macheroni angaritusa una mutu mutiifedzi nendiyadhiva ndichikochimbira zvozvi ndikodhiya dzimurongoni ndichiyamasiyari na vusiku ii una mumwe mukara waavaya mbudza yaa mafungo ari rufu runa vane varo haleluya zvezvi vone votukufara ngotoraro zvezvi vone votodhamburongoni ngotoraro mara rufu runa vane varo vone vane vava vane varufu tovana vati vonosokodhoro unotorira nango zvitu zvizvo osokozviwana kupira leisa sokuona zvitu zvikovaisa wasokorira ngori mbiru yavo isowo mara rufu runa vane varo nao rine richikuimba pavachivona rikobhanda nazvanda ndingaroo rufu varuti vaisofana vana vamufuni une vati vanokovaisara mara ava vaisa rufuana munhu wachiituni vatu vatoeta vangarungiri dzavo dziyavavo mara dzisavavi ende uzvivona rufu runopirori havana mutu ungari vavo kamba murongo nochivona nga vadoita chito hezvi una rufu ngorari vati vakurupesana zvitu vari ridodisa svikaenapa mukaya wanogamura vana nhasi hezvi murivinopira uchadhani zvezvi richikodiamba vadzimurungoni secretary of union zvezvi rikodiamba vadzimurungoni nisimudzoro yezvi murungo inopira hava vana nidovatusa vachivodanaranidhiveemiyakotsani vafaraone navo zviyaiteya vatuni avadovudza vatini vari zviyaiteya hezvi zvinhu zvaiteya apa mutani wamulei asi matomo una mimwe miteyo zvakuvanga manda una vati vatodhora kuamba zvautungu ende vaamba zvautungu riyarira vaamba zvautungu riyavonochimiododa tuso ndatingodoamba zvautungu apani ndodoamba rurendo arungoguma richendirani ende rurendo rusingoguma warugumisa udoshimoita chidhina chatexi vana vamufu warugumisa udoshimotanzwa texi mumwe namumwe na distini yawe ine yadoteyoguma hona naukotsiyanga vorova arali vasingotsiya ndichihore rwende rutoyo panda naomianga vasicheyo arali vasingotsiya ndichihore rwende rutoyo panda iriyamudzimi rifano rivadhare rivapiri mumwe namumwe nechitichi chawe arali wataka chitichi chamumwe uva wohera dhasi wochidovera rudhuhwana dhasi wochidovera rihei una mutani wokuamba navo james vajames vataka chitichi chavo vachifanina chanumangweni mwana wavo mafungu anga ni matukuma manda ndofuwa chima chitoko ndofuwa 30 minutes fedzi mara una mafungu anga ndakanyabvuambapa tivozvivana ndotohendiwa ndotohendiwa zvone ndimufunzi mutuku chomanga manda urivuwa vakereke vane vajina kereke nanne ndarivuwa vafunzi voto vaponomesina vakapfuwa mafungu achiteya vajena vachibva mushumo wamufunzi aufana wamutu zvawe mufunzi uvavarirana usina chituruve nachitu zvino vafunzi vano maduva vopesuva ndivafunzi ndinofuna zvakereke dzavewo sezvichikupi chikurira nonesokokwata kurinditadzi okay ndanotakarave avatokuza varitina vasongosokokwatakwata ngauri kara dzimwe nevaimba vaimba zvazvine vaimba zvinokereka risikereke dzinongopoma rotirozvakiwa apa mara vone vakunokwata uri asikereke yavo inokoshuma avatoura zvikanina avatokuzora zvikanina zvikanina haleluya nokuti sikereke yavo inokofunza namusi mwani vamutavo nangenei mafungu ari votodemonstrata kereke rine rotoisa mafungu akutazo mutani zvino vone vasimutaponovamba mafungu azvichere vasimutaponovamba mafungu amurau hei zvamurau zvitorirengisa avatokuza varitini vari zvamurau zvitorirengisa zvamurau zvitorirengisa haleluya kunyangwa mafungu matuku muradzi ende kunyangwa hambonekuyu ungapasa hito len vano dzinekereke dzinonga dzaupesula wambe vamachikuva kamanga len to accept sins which cannot change self avagude utanganisa zvitu zvine vone munesa mutu avakono zvichencha ava vose varitini vari vozvipfana vari vozvipfa yeziriko chira shangoni una zvitu zvine risikona zvishandukisa ende vatu vazvikwatera hezvi vone vazvikwatera vaengedza marwadzi embiru varwara dzibipisisingofanera hezvi vone vatainonyago zvishandukisa ngavone vane zvoitiwa ngamudzimu vapi muroi
ngauri vava kuchiva na vana vamuwa muthu vachiri ofunze wai vachishuma chivazo chote ndizvaone muta ofotsezaka zvonezvo mudzimu wana mutanesi vaina mushumo naye kana mudzini wavapepu wadodo na dodo lina mushumo korovatavatitadurisonganyi midzini yavatiachitoshuma nyi mara vone vakwatira dodo vanhu nepepa vana vamadodo ngauri yavadziri mudzimu na pulani dzavo mutimuwana mwaka mudzimu une mushumo wawe utova vati vafunanga manza mishumo yavamwe utizokubva vati vachaza kurashe vati vambozvizvonenga manza rufu vanga serushandukise vangada kuzvipira vana vamutavari arararoita zvikenaodeka zvikena vana vamufuniri vochumi vari vazvipa vona vati vazvipanga manza ndorarare james ndipo vurandisana vakava vurandisanapa vurandisana vakamba mambiri yakutungu ngamanga vararandirane nezvimwe zvine ndaita ndatori gurudzi chipfuwo chandirane ndari vasimboya ava mudzimu vangasizvishandukisi avatanganedza uri mungana otuwa mudzimu vachizvidiva uri ngahechi chipinga ngahedi tuva utoita hezvi heidwa asi yamuto ndiya jehovha rine ritiotoimba rarabhi rajehovha raribane vosara uriani navopanda ariyambizoiti yangu ringasizvitiverene ringasizvishandukisa aleluya ava gudotanganedza zvitu zvine vone avakoni zvishandukisa samuthu aleluya vone vasakoni kutanganidza vachirisa zvimwevo ava voni muthu vatobudzwa pfi vone avachavona zvavudi vambare mangirazi atikambakaradzi yavo ndiyaungamurai vavone avachavona zvavudi mara waone muthu achichimurawo panga chikwamani utobviswa zvezvi uchivonya guva rivo vatokukurwa vawa vafunde mirenje avadhambura mangirasi ativakambura muri avachavona muno munokambirara mungamura aleluya muti ukotozivona uri osikiwana madhamu awe asingohura ende kukasibhadhero rabhombiwe mara muzimu vachizivazvauri utobariwanga muna ane yaka madhamu maduku une vabhomba madhamu uwe yakaya muna wamadhamu maduku avachamuwana avatotoshandukisa zvova mudzimu mani aleluya avatoritoshandukisa zvova mudzimu mani eibonero yavo muti mumwe namuofare namudzimu nango vati vachiri vone vovifa vovifera mudzimu wavo voti vavatanganedza zvone nomandadzikadzi vafumakadzi ava tosidzaritsina vaona votsukana asi muvara wawe aleluya akuya kushandukisa nyimeyo mudzimu ende aitendi aleluya akuya kushandukisa nyimbere ya mudzimu mara nyimbere ya mudzimu aitendi ava toguta utanganidza zvine vone avakono zvitanga ushandukisa kuno zvo zvinoitiwanga mudzimu vone vanga sezvishandukise vana mamufu varati vamufu navakomana uri vajames nitove nitangana navo niyambe kana towana n'anga inopfa muzambi kukechi ndakadzinga zambi angasivuye chosara undoutanganidza uri james otuwangai nendira yatuwangai narine rimurauri rwendoni vone vone vakokumura nokutuwa vadiri vatotusa nakereke avajeni futi ava vonori vakufemisa chipinga avarido ndaizvose ndazvivona mbiri yange ikaora ukauwo ndaerekanya mafungo amudzimu hauri vateri vadhari pane shangoni kuti hasho namatuora zvidiwanga mudzimu huvani navaprofita vaazvipa huvani nadzin'anga dziyazvipa dzichitori jena dzikereke dzavo vatovako jena dzikereke dzavo rinedza zvigubhu rina vaprofita yange zvigubhuni nhasatanga patambeni dofa dofa ikundura kamba vakereke yanga ndikushavamba dzavanhu aleluya nhasavopei tamboni tetani mara afaigai aleluya nhasavopei kopapa geteni varoi vatojena mara varoi vatijena une muti ane vafurufera ene hazvipi naho zvaya ana zvikonza utoita ndiriya mudzimiri jesu kristu ana vafunzi wavo vafumi navaviri vanna veava vananga vamihaga vangavo chihume vanna vanomunori vatera ndwari mara avala vanna uchisika chipinga chawe ari iriini yapo lani panga ndiyo rapera ngauri echi chinwero china chakoga chiyavavo zvimwe zvinwero zviyavavo mara chinwero chechavari vanhu achingavapfupi kana vayang'angani kana vayamuprofitani kana vajenekereke inori ichijeneradzira kazvidiro zvamona vadofa vakomona kachidhuu chasara Haleluya. Ava kuto tanganedza zvo zvine vakona zvishandukisa. Henyi nira rufumana nga ndingasikona ishandukisa. Takwane ni kerekeni kune yavana Yesu Kristo. Nikisuka kerekeni rine rodwa. Ari chena mmeri chena kotsi. Mara una kotsi yasa shandukiwa. Una kotsi yasa aburiswa murao. Una kotsi yasa aburi miyanga wafa vachikorowa. Una kotsi yasa aburi kotsi yanga wafa vachikorowa. Udoni tanganedza nikuvateedza. Au kuvateedza. Ubone na gore dzine warenga dzichimomora madzina vati vorovao vari vofosa tukona atikamba vodziri nevo zvino nga apartheid vatu vava navo vana dzi apartheid rum rine vojeke navo tomasa rimwari vitiroro navo mihone otara gore dzavo rose navoenisa navo sarifi navojeke vagaa aleluya bibiliya muzemeri hulisa kosiyaona miyavo na kosiyaona miyavo kana kosiyaona vasadzi vanji ndi kotsi yavo zvino vewo vane navo vafumakadzi nodzura mahatsi nekuya mahani chirengera muviyano zvitu mudzimu anga nehurisina dzona rechi ndichikotsona mari mumwe musadzi ndiyapatete zvichenakaraika kuchikobvaupa miyavo 10,000 kosiyaa vachikonidza chigumbuka navambooni vakotiyamboa usinga wapa na peni kuti wapa uchishengera nyangwe miyavo kuwapa chereke hurisa kosiyaona miyavo mudzimane ndakomurapera mudzimane ndakafunza vana vavo James asi mudzimane apartheid vatu vamasipala vana apartheid nasavota ANC migani ngaiwana mara mudzimane ndakondirurumera kaye ana apartheid anyakuti vana rikotsiana namiyandu vatuwisaari mwana wandabvera pano nendakerekana uchi mutunguna mano mara ndapfasi uri ndichitakaira varanga panda vachere nao amwana riyorira naye vamutava vona zvofanira uri ngandionawo kereke yota vamapetwa vato vachikodhiwa dzimwe dzimbiwo dzakakati uchibva mboo hachena vada vamitokera uchibva vamutokera tavana vadziringi uchibva vadziringi vatavana vadzitamba mara ngamurandi wamwana wakotsiyamu rineri fano ende haringotoni vudzori cholawo mufundi mini rodoni vudzori jenani kereke una muti anoemerera vatu vanenge ekerekei aleluya aleluya vone nangwe vakotsi munene nangwe vakaradzi nangwe vashakalatsini ndivhara munomo wavo ngadzina rajesu arochiyamba zvitere ndivhara munomo wavo ngadzina rajesu arochiyamba zvisadhivarikani vana nevamutu ava vana vamutu mudzimu wozvivona zvori rurende vakotoya padha bhibhiri yemudzimu iri mushi oranga vaisraeri otoya nabva navanenge igipita hezvi zvavasikokona achisvika umwe hezvi uchibverera dzino ari murena wotoita uri ava vatu madheri vaferi anepana mudzimu ari haya vangaferi apa ndikoita uri avana vasapfisesiwo vafere ndirani ari anenda ei chipambano chavaponza asasedziyo kachipambano dofa hava vatu nengurikorera fungu ravaekerekeni vana vamufu nasatecheresa mafungu anine mufunzi napamakadzi vanoshanduka nidofera ndirani techeresani uri mudzimu vamba navo vachiri mini mudzimu vari sedzani katande yachipambano kamashaka ote aringafasi uyashandukiwa kana murati wamiyavo hapakuwa chirete yahope wasamupa achatokanda aleluya utokanda fedzi achiri mwana wechemutuku tinorobvera chimangadzo ndikazvo ndikamba vamwana mwana wechemutuku chirete yavo ichibva ifunobvera kanne hava vaunioni vachitevera vachiri utongana mwana chikoronia chai nachirete tongavo chaiwana zvavudzi mane vaharipa vari vanyakondotoya navana vamukomana wanga noone kuro inwe ndikomuvona ndionoo vanoshuma maini wava vachikwamba sarantsana ngori nimukana watsini vatu vachifanyisa zvitu zvaurutanya vafanyisa zvinopfeseseye nawo zvitu zvoni zvingasishanduke aleluya ava ndivaudze chifanyisa ndisati wana bhibhiri ndisinopedza vamuti vachikodhiya miprofita nemiprofita nifunisa miprofita viwo vati vachikodhiya miprofita nevakodhiya vatu vamusadzi vamunina mutii vadorore chihadzinga chirika bhibhiri nendichiivara nane vana vafumakadzi vosavo hanana vopenina vava vahadzinga avangove vavuva vofunana vabhibhiri yamudzimi iri hoyo mufumakadzi mumwe asina vana achinira dhuva na dhuva ndivona ke vana vamwe vakurira mesina vakanana nemuprofita nopfuwekona ngamanda vativonovana ndara ngamanda vatawana vachibva utswana kana zimba kuti vaprofita vasavaprofita makati ganutanya mani haleluya havana vati vachisvika mumwadhi yambo ari ndimufumakadzi wachiume mutuku hatika vasadzi una mutuku namurwani mumwari ndimusadzi wachiume murwani mara zvinozakotsvenya havana munandoni yanga vachaadhari uye muti ari ndidivavhura 12 vafunisa vaprofita ari vonenga 12 o'clock vaya vaine mutamunangoni mamuta vaya vakotamba vapedzi vala vatuwa na ndaya zo tamba vafezi. Matrofu wafuno meka show tabla tabla vatu vatu vaye wetani volara. Naona la mungu wa uzofi matrofu vaye vatame mnangono wa muta. Vafezi. Vatu wabili wa msazi mti wa munda mti. Vatana na vamu na mamu na mburi vachikotana. Mungu wa mtupo moko rungoro. Na wane wa mruwe maravata wa mkora. Aleluya. Mure nini yako? Metilo wini. Na benda kwa nisi na chikfura ni. Nikono nifeza mtuoni nongoro wa chikfura. Zungu chikfura mungu torongiwa. Bibiliya mzimi ili munayona oru mwa tarasizu. Oru mwange mtini wa ninife. Ene ahi. Haige petu awyei. Ashaba. Aithirani omna mrejikepe. Hafuwa makape. Mama makape rako fuwa mburibo ni mfarandila zizitoni. Mama makape rako fuwa mburibo ni mwako chimbira nyeno zizitoni. Mama makape rako fuwa mburibo ni mwako itakawa mutabako turutanyo na gobasha kalati. Mama makape rako chwa mburibo ni chwa mmariwa. Mwakutanyo mtango mmariwa. Mwakakewa mmariwa wote. Mwakutanyo mtango mmariwa. Bibi ya mzimi ili yona ole terangeni angeni. Wabemari ati ya matemu. Mauri ngauri chinuwewa chifukumune wacho. Yona chomutera. Na chinuwewa charufa chifukumune wacho. Nango vone vatu lirani chinga sipfuke. Nango vone vatu ambisani chinga sipfuke. Ziko nyago tanga neta. Varana nendina ronda rwendo. Mrena ronda la krasi angarofe. Rwendo la kutsi angarofe. Pugia Samuel ya Toma 12:21-23. Diyo zula paso stand.
Bukunde Pugia Samuel ya bubiri ndi mandi ya 12. Ishtu maka 21. Yone bari angandre ite veda. Batindaba weba mba na yebari. Nandi maitele the ane waita. Zila ngwana ache hone wati zima ziliwa walira. Zino ofa di hone uchitakua wala ziliwa. Ene ari, zila ngwana ache hone ndoti zima ziliwa ndarira. Ndichiri kamusi ofa udonkatu chera ngwana achira. Zino onofa ndikadito di zimerani ziliwa. Nandi ngakona
umu. Kwa kumenefa nito pejisalemu sara 5 minutes. Bibi ya mzimiri omu na Omotendu wanga mfuma kazi wawe na mwana wawe Apepa mwana wa ambu fatu cheza Sasuli nendara nisa zonori mwana fatu cheza kwa kutsi yao Ndikazo niko wawo zanichiri Bwone manaka divenga kutsi wawe chiruba na mwa msazi Wako feza chifinga nga manda Badoshu mwame watu vapation no blessing Bado profit wa day 1 to day 31 no blessing Bibi ya mzimu chukamba nga mlomo wawe Uri mwana fatu cheza kwa kutsi yao na miyao Kotsi yanga namiyanga boro anotiyo vakona nyoro vampatuze ndinne chivi cha kotsi yanga sichanga chivi cha miyanga sichanga arai miya vachifu varo kasi vakati vatevera mamuro vasavari chibona mana aparte uruka pirile mzimi iri oyo munoto ndiwanga mwana amufoti cheza rutova kosi aita nomutsumba kandi mwe shambo rutova kosi aninge hola mwana arwara lasubona zoni ndiwo ngauri oyo mwana vachimufuna aita the fasting prayer ya baba salane Aita tapereza odizima. Atenela zote na ena zikava na chiko rapera. Afrena ziambaru ambaru ziambaru sambaru mga kosi. Mara mwana afeza orova. Nga uri urufuru vwa mzimuni. Mutu haura winga mutu. Wa James ya mungu vula wanga bisi. Vula wanga urufungu ni chipunga cha urufu chowa josu kakao. Duba line mtu abibiwa. Ubebona zi blessing zao. Zingarangara rindirani. Nga uri rineria zibamba zila satane arijiera. Nisune yeah. ngazora vato ya waprofitano rezi jie mrao. Nisune yeah. ngazora vato jena kereke uri zarushaka lwashi zokomba azubi yevo kamena unindo ote. Mara mtu mungu na mungu achipepua mzimu na blessings zao na ye. Aleluya.
Amen.
Uvi warura wa mwana. Wambo titamba kia mafunga nontakaza. Vanenga nisimbo tungufara usikea. Hapaka bibirini na ivara. Duona uchuzi kwa mbwana. Udude waprofita hapa. Kana wa kereka mani mfone ni fukochi ume. Wachi wazo kwa nrili wani letea ufundo. Na mwana nukufundi la miyawe. Mutu wa shanda zuitu mani. Wewe wa mle, nisiko shanda la wana zuitu. Hapa wana kutu wadolo mawa pepi. Chosana ndu wafunda za kereka. Nima tise kereka ni angeni. Watabere chimangazi. Nituwa wuza mafungo abuti. Oro nisipesu naba kutoita. Nasa ita zota kerekeni. Kana isi yanga, kana ingwe kerekeni na ifuna. Nito khera na ya makoka. Pili ya mzimu nga zofi selekezi. Iri arari mutu watu hasata cheza. Watu wanamba wa khera botenga muta. Chere kitukuri wane mungana wa mufu. Na ipeza niko ni koronde James. Anga hui. Asimboro ndi wa chere tefu wa wanamba jene skoro. Mwuri chyo skoro nga mistake. Mwure newa kinyo kuri nibirele skoro nyo za diabetes. Mwure hili shango hili. Lichiru anga watu wa jeno chikoro. Ene mwune mzimoto amba kapu kia kenesi. Aru kwa namu simu wana mwodo la chapiko. Marona wa sinya gula zapiko wana nyo gula ngo homboka. Atiru kuhomboka na zikere keni. ndo fedza uri rambo rari ndi a hola thi ngori thi tengo shuma ndi biko la mfunzi vha ḓo ḽisa inga phanḓa. Haleluya. Solomon tshi fedza aya a ṱamba a takala vha muta wa muleya rine ri tshi to vhuya nge fhasi zwirabani idani tambe naho vhathu vhamba vhari vhonani vha vha khou lilani vho takala ni ri ro funza mafhungo o takala ri khou tsireledza malwadze ri a songo ḓa kha rine ngori rine ri kha ḓi nyaga u isa lwendo phanḓa ni takale na rine ni ri founele rine ro tshimbidza wo mbulungo zwavhuḓi ni ri founele ni ri kodara zwi tea u kodisa ni ri solara zwi tea u solisa uri ri gude ri tshi ya phanḓa ni songo to no omelela havha vhathu vhano ta vha tshikoli ndi ri mufu ndi ri a vha ṱuwa vhone vhafunzi vha ri songo tsha vha ṱoḓa fhake vhoṱhe vhana vha ndi ri mufu ndi ri mufu anita nyaga ya fhano no guma nda musizini tshamara tshifhinga tshanga tsho fhela a vha gude u ṱanganedza zwithu zwine vhone a vha koni u zwi shangadedza sa muthu ndo livhuwa.
Ari ndoveri vha vhane zwanḓa. Ndani sa zwiḓivhi zwori vhafunzi vha tshi hume vha funza ngorali. Nṋe vhathu vha khona nyaka fhedzi. Vhafunzi vha nthambeleni vha tshi khou ḓo uri kuḓa kutshimbilele a thi no vala hone ono mushumo vha thambelo kha vha ḓe nga ngeno ni phanḓa. Ndori ndi khou vula jakete hafha muthu kho nkhevhedza kana ndori u fanisa uri i kerekete dzhena ndi nga vha profita. Uri kha nori kana ndi khou swaka mafhungo a vhathu.
Hallelujah. Arali vhone vha kha ḓi tovhela zwino kha vha zwitovhele mara vhafunzi vho amba bibiya dzeri vho amba haleluya kha haya matshelo na namusi musi ri tshi ḓo bva hafha ndi khumbela u thetshelesiwa zwavhuḓi vhuḓi ri na dzi basi dzine ra vha nadzo hangei badani ende still hu tshe na vhathu vhane vha ḓo vha vha ngangei vho paka dzigoloi hedzi goloi dzi tshi ḓo bva hafha dzi ḓo dza bvelela face the vent zwi tshi bvelela face the vent goloi dzine dza vha nga hafha vha songo pfuruka phanḓa ha dzigoloi dzine dza ḓo vha khou dzi amba zwino vha swike vha ri lindele hangei uri dzoṱhe dzi ḓo bvela badani uri ri kone u ṱuwa roṱhe. Yo kha thoma thoma kha musi goloi ine ra ḓo i shumisa ri na goloi ya bake ya luvhone ine ya vha ya hombo i ḓo tshimbila phanḓa yo funga luvhone kharali ha vhala vhathu vha khamera vha hone hu na goloi ya khamera ri ngo pfa tshithu. Goloi ya khamera i hone i ḓo vha phanḓa ngori khou dzhia zwinepe goloi ya luvhone ya hombo i ḓo tshimbila nga murahu. Ri tshi bva hafho ra ya ra tevhela goloi dza muta ine ra vhona heshe nga ngomu vha ḓi na vha mudzimu vha ḓo dzi thovhela nga murahu. Kereke iya vha hone hanefho basi dza sala nga murahu vha ḓi na vha mudzimu. Musi ri tshi khou tshimbila murahu na dzi quantum dza khamphani dzi ḓo tshimbila nga murahu ro vha ri tshi khou humbela uri ri songo dzhenelela fhethu rine roṱhe ri ḓo tshimbila nga murahu wa mini wa dzigoloi dzoṱhe. Namusi ri tshi swika ni ndo mabitani hu na vhathu vho vhewaho vhane vha ḓo vha tshi khou langa hetshi tshiimo tsha dzi basi hetshi tshiimo tsha khou pakele ri khou humbela uri ri songo vhuya ra na ro pfuka na tshithihi nga u ḓoḓi ṱhukufhadza ri khou vha funa dzinane na Yesu haleluya. Musi ri tshi ḓo bva hafha u ḓo vuliwa tshipesi tshoṱhe musi vhafunzi vho mulungu kana vho no fhedza hafha hoṱhe ri ḓo vha ro bvula tshipesi tshoṱhe hu na vhathu vhane ḓo vha khou vha monithara vha ngoro zwikipa zwitshena hafha kha vha vha thetshelese zwi si na ndavha ri khou tshimbila nga goloi ngafhani kana nga nḓilaḓe then ri hedzi basini vha muta vha ḓo takuwa u thoma ro bvula tshipesi roṱhe vha ya vha ṋamela zwiendedzi zwavho riṋe vhaṅwe ro dzula sa zwezwi. After that ne ri ḓo kona takuwa thimu ya vhaḓeḓa vha mudzimu zwezwi ri tshi khou tshimbila zwezwi vhafunzi vho mungu ra vha ḓoma zwine vha tshi fhedza hafha ra ya hangeni kha zwo inamelwa ri tshi fhedza vha muta vha no fhelela ra takutshedza hakhe zwiḽa ra ra livhana na mushumo washo mara hangei ri songo swika ra pfuka ri ye ri lindele dzi basi na dzigoli dzoṱhe dza sofasi dzi tshi swika dzinani ḽa Yesu Khristo haleluya. Ri khou livhuwa nga maanḓa vhakudzana ne bavha vha ri vha pfha avho vhafunzi vha thembeleni ndo livhuwa mudzimu. Kha ri gonye mato i tshi ita thabelo hafha baba dzinani ḽa maanḓa ḽa murena Yesu Khristo wa Nazareta mwana wanga wa ḽithaḓulo ḽithaḓulo vho amba mudzimu wa ḽithaḓulo ḽithaḓulo a sha mafhungo a vha ano na aḽa nga vusa ḓumbo a nga vha zwitshela a nga funga mulilo nga milomo yashu Maralawo ipfi mudzimu anga lichida liya fata liya chidza liya rikonisa. Naone mudzimu vanga ledzisa manda usinawo manda nga dzina la Yesu wa Nazareta mudzimu wachirawo. Kutsimuketo ndiko rabelera mudzimu wachisadurisaduri chimureke mudzimu anga roibona yote. Bone bari ranga panda nga vadhinda vavo nga vathu vothe vane va vha hone na zwino ri kha ḓi rabelera mudzimu wanga nḓila khe gondo kheḽi hezwi zwinamelo zwoṱhe zwine ri khou zwi shumisa dzina ḽa Yesu Khristo kha u vhe vhone mudzimu wa ḽitsaḓuluṱsaḓulu vhane vha yo ri ranga phanḓa vha ye vha ḓise tsireledzo yo fhelelaho mudzimu wanga u swika ri tshi swika tshirabwani ra khou isa masalela a mufunwa washo dzina ḽi ḽa Yesu wa Nazareta rine ro themba dzina ḽavo a huna ḽiṅwe dzina ḽe ra ḽi themba nga Yesu Khristo vhane vha fhulufhedzee kha ri lamele roṱhe
amen.
Haleluya.
Amen.
Muno mutwara vhashu danga nyina mutanda. Ndo profetole vhathu ndi vha zwo dzipfa zwavhuḓi. Ri songo wana vhono vha phanga. Ra vhonga ri kho fhelekedza vhone. A ri tende ndi vha zwo dzi tshimbilise zwezwi la ndi vha dzisiwa zwone.
Vhatori vhare vha hovhu vhuraru sa vhunga vha matrobe hone
Dzimbilu dzanu dzisongo chenuwa, tendani mudzimu nitende na nune. Uno Yesu amba na vafunzi wavawe ari, dzimbilu dzanu dzisongo chenuwa, tendani mudzimu nitende na nune. Uno Yesu amba na vafunzi wavawe ari, dzimbilu dzanu dzisongo chenuwa, tendani mudzimu nitende na nne. Uno Yesu amba na vafunzi wavawe ari, dzimbilu dzanu dzisongo chenuwa, tendani mudzimu nitende na nne. Uno Yesu amba na vafunzi wavawe ari, dzimbilu dzanu dzisongo chenuwa, tendani mudzimu nitende na nne.
Zoluga karimbe
Kana murena zoralo Kana zorala Kana mure zoralo Kana murena zoralo
Kalabu pelo, aku tua.
Harry. Akilila shwalu ambiza ari hambi hambiza harito wona geye ufo ufolema maswalo anti jeso unambona Unampona akilila akilila kilila jalo ambiza ambiza riko kubuna yeye ufo ufola matswalo 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 ambiza Maswalo, maswalo, yo ambiza, yo umbobo, oh, unanganisu, ufolema, maswalo.
Bye. timba hala indi ola do I be would my trust put my trust in thee, oh Lord, yet do I put
Oh. kare kare wane rimbo banga hange ini MC u ḓo vha a khou vhandamela hafha o no vha tsini na u fhedza kha ri ḓo thoma boma nga ngei
fhethu hune ha pfhi muḓitshete ndi ḓo humbela vhathu vhoṱhe vha ri tshete ndi khou nyaga uri ri tshi thoma hoyinoni mushumoi ndi ye ndi kaidze vhathu vhane vha khou ita zwo nwa mahalwa ro vha vhona na nṋe sa mutshimbidza mushumo ndi khou vha vhona zwino vha ḓo vha vha khombo arali nda vha vhona nda vha ḓivha nda sa vha ḓivha ndi ḓo ruma vha vhathu vho amba uri zwikipa zwitshena nda ri kha vha dzhiwe vha ḓe nga ngenoni phanḓa vha ḓe vha ṱalutshedze vha muṱa uri vha khou zwi itela mini ri songo wana na luimbo ndi ḓo humbela vhafunzi vho nthambeleni vha ri vulele mushumo hoyunoni nga thabelo
kha ri bonye maṱo baba dzinani ḽa maanḓa ḽa murena Yesu Khristo vhone vhane vhathu vha mudzimu ano fulufhedzea a hu na muṅwe mudzimu we ra themba nga nnḓa ha vhone Khotsi mukhethwa ro swika fano mudzimu vhanga hune ha vha nduni ya u fhedzisela ya mukomana washu ṅwana washu shaka ḽashu ri khori yehova mudzimu wa ḽitaḓulu khevha vhaḓinda vhalanda vhau yehova vhane vha khou ranga phanḓa tshumelo hedzi baba ri khou ravhela ngari murena a ri koni ri songo wana pfariso i bvaho ngei ṱaḓulu ri khou losha kha vhone rari yehova kha vha ri farise vha dzhenele tshoṱhe tshoṱhe vha tshimbile na vhaḓinda vhavho mushumo hoyo mudzimu wa ḽitaḓulu tshihulwane hu itela u kumodza na u kutadza dzimbilu dza muṱa nga dzina ḽa Yesu Khristo kha vha ri thuse khou vha livhuwa nga dzina ḽa Yesu
amen ro livhuwa hetshinoni tshifhinga i ndi khou tshi dzhia nda tshi ṋea vhafunzi vho ramantswana vha ya vha ita mushumo woṱhe wa mbulungo ri ḓo zwi humbula roṱhe uri hezwi zwo ri kuvhanganyaho hafhanoni ndi khombo khulwane yo iteaho ine yo dzinginya shango ḽoṱhe zwino ndi ḓo tama uri roṱhe hafhanoni ri ye ri ite moment of silent ri tshi khou itela vhathu vhoṱhe vho ṱuwaho kha iḽa khombo ndi ḓo humbela uri vhathu vhoṱhe ri ye ri fhumule hu songo lila cell phone ya muthu Amen. Haleluya.
Amen.
Ari wone luimbo. Ndi tshi khou dzhia tshi tshipiḓa ndi khou tshipa vhafunzi vha Ramantswana.
Thank you.
Haleluya.
Amen.
Mudaro mzimu ngobe na vatu wote.
Amen.
Ndi kolibuwa uviwa ishi na nisipitha. Ndite ndori mtubizo wapa ndi wara manzwa anatira. Netsi ni wara manzwa ana ndi wamungu wana. Wara manzwa ana kaya yuzo mrena ni mkoma na wangari sumarote. Haleluya. Zina ndoda hata uri ndifukise eshi na nishipita chamburungu. Ndi kotenda uri tabelozo wa honi. Uva tuwele kombo ya wa honi. Ofunziwa waambiwa mafungo pambana na. Zino chera dela chone hapa. Ndu edeza wa James kandu ya weo fetisele. Ine neti chatofunza ndizoto wala bibiri. Hawa wa mshumu huyu wa mchara baita wa wa mshumu. Kari ya reba laka bugu ya pisa lema 49, lidotoma hapa laka level. Yole ya vade anga hindira. Zindu zao zao dozula chote ndi zwaro. Ndi one huwa mirapo na mirapo. Utuwaru kuhunduwa zimwe asara chete. Zindu zao zao dozula chote ndi zwaro. Ndi one huwa mirapo na mirapo. Uyana avo vaneva nea mashango mazina avo. Mutu na unaka hani hachiri aisa kure. Chawe nutu wa munga zuhunga zuhunga asala hechete. Angama duwa upera. Chituwa chambiru yanga, rufumura mbiru yanga, zotu kuwa. Angama duwa upera. Rufumura mbiru yanga, chituwa chambiru yanga, zotu kuwa. Karuwa nilimu. Karimbe, karimbe. Haleluya. Ndo vandi gombela vafunzi vhothe vhane vha ya ita uyu mushumo wa mbulungo vha ḓe nga ngeno nga phanḓa. Ri thusane, khombela kha musi fosholo ḓi ṱhavhe mavu afho ri mbo ḓi ita hetshi tshipiḓa tsho salaho ri kone u fhedzisa. Kha ri wane fosholo, kha ri wane fosholo. Iri buse ḽi vhuyelela mavuni e ḽa bva hone muya u vhuyelela ha mudzimu we a o ṋea muthu. Ri gonye maṱo ndi ite thabelo. Baba wa ṱaḓulu ṱaḓulu, mukhetwakhetwa mudzimu wa tshilidzi, muṋe wanga ri pano phanḓa tshifhaṱuwo tsha vhone nga hayanoni maṱavhelo a ḓuvha ḽa ṋamusi. Yehova ro ḓa ri tshi bva thungo dzo fhambananaho sa zwe vhone vha laedza kha bugu ya Jobo uri vhoṱhe u vha swite mavuni, zwifhaṱuwo zwavho zwi ise hune zwa si tsha ḓo vhonwa. Ndi hone na nṋe ndi tshi ḓo khoḓa nga u tshanḓa tshau tsha shuma ndamulela. Dzimu wanga, ndi khou tenda uri vhathu vhoṱhe vho ḓaho hafha na vhane vha vha uri vho tou vha henefho hune vha vha hone nga u tou vha henefha fhedzi, mudzimu wanga, nṋe ndi khou ri vho ita zwe mudzimu wanga vhone vha laedza. Baba, kha vha vharange phanḓa nga vha vhalinde, vha vhe vha mashudu vha tshi bva na musi vha tshi dzhena. Dzimu wa ḽitaḓulu tshirabakhetshi, ri ya tshirabelele dzinani ḽa Yesu Khristo wa Nazareta, mulanda wavho ri khou musia hafha. Baba, kha vha yo ranga phanḓa nga vha yo mulinda u swika phalaphala tshilila i tshi bva ubva ḓuvha tshi ya vhukovhela, dzinani ḽa Yesu Khristo wa Nazareta. Amen. Tshimbidzwa mushumo, ndo livhuwa. Kha vha bvele phanḓa na programu. Ndo livhuwa. Ri tshi khou wana luimbo, vha vhulunga vha ḓovha vha khou ita mushumo wavho hafho. Arali vha muṱa vha tshi tenda kha u shela mavu, vha ḓovha vha khou ḓa nga nyana phanḓa vha tshi khou shela mavu.
Come on, come on, come on. Chinoni chipinga ndichiko chinekedza vafunzi ndi dombera na vhathu vha tevhelaho takalani muleya
namto promise tumelo ndo udori varela tombo wafunzi chipingani chavo.
Hallelujah. Eh ndi vhone vharaman chana zwino MC ndi vhone vharaman chana zwino kare kare vhone vhane vho vhidziwa uri tavhani. Kolibuwa mchimbiza mshumo ati nabo ntambeleni vakuita mshumo muhulwane kolibuwa zwinji china mafungo manji kari tovala vo vomulungu pala na vomulungu pala junior kari vipale ritori bebele rimeni riita zvezvo
3520 buguni ya Genesi Yakobo ambo imisa tombo la chiga kha chalo chawe ndi chenecho chiga na zvino chakadziwa hone kha chalo cha Raele.
Tombo ndi chiga cha barushaka. Tombo limiswa nga vhathu barushaka. Ndopfa kwambi vhathu barushaka pa mukala bomleya. Zwino tombo iyi lo iteliwa vhathu vha mleya fhedzi. Un tambeleni. Okay. Eh na vhone vha dzibisini. Hezwi ro dzona ro ṱuwa hafha tomboni heli. Anenga dovi na buya hapa tomboni heli. Mara vhathu vha lushaka vha fanela u make sure uri hapa tomboni heli vha buya ndi tombo lavho. Arali una muthu ono bva makhwani wa danene a ḓa lavhelesa. Vha songo ḓa tomboni vha na thaidzo dza miṱani. Vha ri upfi ri yo dzhia mavu avho James zwi ḓo tshimbila. Ndo livhuwa vha muṱa vho samendela a vha kule na wa ḓo ḓa ono sina mavu tsini. Vho tshihume vho zwi amba vha kha vho tshihume. Eh kare bale bomulungu pa
956
eh
ukune ya dzipisalema
eh
kari jene rikote riloshe
kezo kezo ngeno ngeno rikwanda mana ngeno alala alala rolibuwa kari jene rikwa rikote riloshe ndikono zwitela fhethu uri vho James ndi muhulwane kari kari te mpulu rolibuwa vhananga rolibuwa rolibuwa muthu wa hulisiwa na palasi cheo varoshiwa na pala vhasa kwa harima lo gura
257
eh
kha hey no tava hu do bviswa sila
eh
lo tsirao chaka dzothe
eh
na nguvo ye ya fukedza vhanda vhothe
kha ino tava u do bvisa sila lo tsirao chaka dzothe na nguvo kha ino tava kuto visa sira sira bibili loko lokhurumedzao ali bona ri mitombo musikitawa kai lo tava u dofisa mini sira lo tirao chakadzote harbisi harbisi ai ni mo biseri wa biwe ai kai lo tava u dofisa sira lo tirao chakadzote kai lo tava u dofisa sira ka kari wana ulimbo vha chiko bvisa sira lo hula nga mana. Kai lo tava u dofisa sira lo tirao chakadzote
ino thaba ndo pesa sira lo tsira o chaka tota karwa ro lezo ndo kona nga manda tizi no gori wa mshumo wa ita inspection lo feila ndi a feili iso re hai kako ngo ita zwono chino iko tenda vana arali no kenisa tanda vana ba hopu ano shuma no shuma ro livhuwa karwa ro mungu pa iri mi
36:15
Eh.
Ugunia Yeremia.
Eh.
Bone bari.
Eh.
Zvura pasi uri valele rizvipfe.
Eh.
Baruki ambo vala vachizvipfa.
Kava to zvura pasi. Eh. Tsana pasi.
Kava zvura pasi.
Eh. Ai vatokota. Ya. Eh, kaso kava vale vachizvipfa.
In loving memory of Muleya Arifani James, born in 1974-09-18, died on in 2023-09-17 and buried in 2023-09-25. You may be gone but not forgotten. In our hearts you stay forever from your beloved children and lovely family.
Kala imane. Ndithino pete. Mfunzi hani dzi kha vadzi vatsa taisa. Kha vata vane. Mfunzi hani dzi kha vahume vatsa taisa. Haleluya. Mfunzi hani dzi we. Kari vale.
Bari vapfa eneo mafungo ote.
45:24 Buguni ya Genesis. Ambo onesana na vakomana vawe. Vachifara ndira ene ari ni songolwa ndirani.
Funzo chaisi. Bibili ramba onesana na vakomana vagai vho ntambileni. Mufunzo chaisa ndiko tuwa zvino. Zoruka zopera ndolivhuwa vho munhu kupara. Songolwa ndirani wo dovha na ndivato dzava muta. Nene dzibita ndivhuwo ndi songo lwera ndi tshikange ayana zwino i mufundo chaisa ndiko livhuwa muchimbidza muchomo
arava mabhima a tshi khou dangeno uri valela ndavi vetshela maruvu arali a songo ṅwaliwa u ḓo avea ari wana ndi ndi
murena vhaimana vhorine
na vamaspara arali vhone mukanselara vho manavhela fiki vhadovha vha khou ḓa nga ngino ni phanda vha ri ṋekedza maipfi
ji jaro na mo na mo ji
Leadership ya Nam, management wa Felicia, management wa Hope Transport. O kanfelara wo mapara dikorimbi machiruni batu wote dwi mapa sa what council what six dichkorich churi wadao za maspara mwanamungo zivu onore sabengi uferao zimbiru za shizozo zoro mekana zoro korika karo ternera wawone hapa karifarisana na wamuta zivu wa wadao Asitu zinotamba ziku ubaba na manda. Zukota kita zitabelo. Rifari sane. Musiriziri zikirekeni za ashuka na umu. Umune rabari honi. Kare zise kamuzimu. Goro zote zi. Zote niswa muzimu zite ya wapa. Ngorazu seza. Indira yote. Rote ni raba hapa. Ndira hine ya wawoni. Rote kututu wadhai. Tukoro kutu kupambani. Ndadura futi na undarinda. Umbela wa motori. Zote ya ukavo. Rione sa tikanselaza, sa tikanselara, nesa wat kansela. Dedwa umbo zore, vazwe ite mafungo. Ishu ya account ya hafala mutini. Wafono tawa nyabaye, maspara nge. Arwa koto datuso ndi honi. Uri sungoro zichivo ya panda. Zwa batina, uzura na account. Ine ya kubita mkara. Uri sikono uchibila swabu. Nga ama ifima tukutuku, dikolibu wa mchibita msho.
Kolihuwa mchibiza mshumo Hapa ndi melaba muta Likori Likoliwe sangamanda Chikezwe raiwana bano Chotoma Ndichi toma ulihuwa Mutoli kana batoli Ndati tuanda alibuwa na We atoli wao Aleluya ndichiri na we atoli wao zuyamba zori uri zuluwele sulaka chigachi nechindichori mutoli wao oba kweta zipaniloza wa mtuoli ndizona tire so ndikopari koli huwa zori yesu zotebo zita wapa noni rikopari koli huweza na wambilu zunga shekana rikopari koli huweza tifezi yote na zunera kuzivona kwa zuzu zaiti wao rikori aba zitele na bangu watoli wa weba angufana na oi James vasungo kumane papeti ndichi duandari ndialibu wa bafunzi wote vakereke zote zopamba nao ndialibu wa naburuwa ni wote unangaba uone ungaba wa maoro ane akuba uone aba pivulibu wangaba muta Vangaba baba piyo kana baba piyo usika upano aba piyoli bui wazori usika abo pano ndi andeme ndova ndi singorabe lila kana rasi ngorabe la zore tuwa na chikuwa da chingapa chukuwanga nao wapa noni mara zusumbe za zore mtuwe tuwa omu oba anarufuno na batu uya divu wanga batu oba achichira na batu so Nendi kore kane na wone rosalao. Rito divi wana, rito kona uchila na batu na machilo richito wabari felichi zango rali. Chino ayo ndi ayo, kabari ndi sapizi chipinga, zvine ra kombera zvone ndizori heva takusa honenga goro idzi chikoda pano abadove vanamere zvine dzizvo zvila vaye mutani ono ula webabva hone risvike riyo mwaterana zvine ra kuva nazvo vatwe voma divane vane tuluse miro dzavo vakunodzoya mayani avo zvinone ndikori nganeyo vatu vote ndikori vuesa ndikombela na dzi programu dzila karali dzihone dziwane ane a dzi collector dziswe fhethu nthihi uri hu kono ḓo sumbedza zwori ri ḓo zwi itisa hani ndo livhuwa musumbedza mushumo
ro livhuwa vhafunzi vho nthambeleni a vha sina ningeno phanḓa ri singo vha ra wana na vhinga nga nango ya tshifhinga vha ri vhudze kutshimbilele
Matshelo ro livhuwa dzina na Yesu Kristo kha musi hu saathu amba zwinzhi u livhuwe vhahulwane vhoṱhe vhane vha vha hone vhe vha ri tika zwavhuḓi vhuḓi ndi sa rihangu u livhuwa leadership ya Hope u ita uri na musi ri ime hafha ro rali havha vhathu vha zwitshena vhoṱhe ndi khou tama u vha livhuwa zwinzhi mushumo wa u ita ndi muhulu nga fhasi ya vhurangaphanḓa ha vhurangaphanḓa ha Hope ri sangwe vhaḓeḓa vha mudzimu vhoṱhe ri khou livhuwa mudzimu tshingo tsha imela u dovhola ndivhadzo dzo itiwaho mara zwine ndi khou ṱoḓa zwi ita khezwi ro vha na vhuthadanyana kha musi ri tshi takuwa vhathu vha muṱa goloi dze vha ḓo ḓangadzwa ndi khou humbela uri vha tendeliwe vha dovhe vha vhuyele kha dzedzila dzigoloi ri songo vha bvisa ra vhona vhana vha vhathu vha muṱa vho sala fhasi kha ri vhone vhathu vha muṱa ri tshi bva hafha vha vhe vhone vho no thoma u ṱuwa vha dzhena kha dzigoloi dzine ri khou ṱuwa ngadzo dzi basi dzavho dzi hone nnḓa vho ḓa u nga dzi khwantamu vha dzhena dzi khwantamu ri na vhaṅwe ri khou tovhela nga hedzi dziṅwe dzigoloi dzine dza khou tovhela nga murahu ri tshimbile ngo to ralo mudzimu washu kha vhatonde zwinzhi ri tshi ri kha management yoṱhe yoṱhe zwinzhi ri ḓo zwi amba nga murahu mushumo uyu ro vhona mushumo yavho ro vhona zwihulwane zwivhuya zwavho mudzimu kha vhatonde ri tshi ya phanḓa MC mutangana wanga hai ndi khou tenda ro vha ri khou bika muthu ano bike so na matshelo ri na mishumo ro no zwi vhona zwo ri mutangana wa ima phanḓa ha vhathu a sa khou tetemela a songo sedza fhasi so ri khou funa mudzimu mu khou livhuwa mudzimu ngazwo mudzimu kha mutonde ro livhuwa
ari vha bandele zwanḓa vhafunzi vho nthambeleni ndi vhone vhono khou nthasisa u ita hezwi zwithu ndi a livhuwa mudzinda wa mudzimu vho manyuwa tshifhingani tshavho tsha uri vha ri valele hoyunoni mushumo nga thabelo arali mutshimbidza mushumo vha kanda dzi khontsi kha vhathu vha muṱa na vhathu vha shango vha mu farele nga maanḓa
u khou pfa muthu wa vhoṱhe kha vhusa kha ri bo dzina na maanḓa na Yesu Kristo wa tshilaho matshoni kha na musi ro vha dzi witness ro vha dzi ṱhanzi dza masalela a mukomana washu na vhathu washu James Mulea khotsi yashu i pfuleo kha bugamu yone 3 ndi ri tshiṅwe na tshiṅwe tshina tshifhinga na kha ni ya matshoni na musi a dzi 25 murano tshova tshifhinga tsha u James Mulea nga dzina na Yesu Kristo wa tshilaho ndi a vha livhuwa murana washu ri kha ḓi dzhena kha zwiendedzi ri kha ḓi ya fhethu hunzhi u fhambana naho ndi ramba maanḓa ndodzo lothe kha vha ri protekte musi ri kha ḓi wela mitani yashu une yashu vha ri farise musi ri tshi kha ḓi u ḓiraiva nga Yesu Kristo wa tshilaho ndi a vha livhuwa ngori vho mpfumbedza misi yoṱhe tshirudzi tsha murana washu Yesu Kristo na lufuno na moyo muketwa zwoṱhe kha zwino kha riṋe rothe kha ri amen.
Kamusi ndivhadzo heyi ya maḓiraiva a yo ngo ḓodzi maḓiraiva vha sale tshoṱhe o vhafunzi vho humela uri maḓiraiva vha itele thabelo vha hafha so maḓiraiva vhoṱhe kha vha ndo ḓapa nga luvhilo ri tshi bva hafha ri ye dzibasini dzashu dzi na Yesu Kristo.
Karpani, karpani batwas. Rupari kutoda eji chanzi uri rini itere tabelo mara rechise zara uri mtu nera nga ushi misandi eneko roo bale wa nga hapa umopetu oke na haya na ukubono rechishika anga chuwani zuno rosko furli zwande ene uri sawashumi rosa za zote ya rini itere tabelo
karira bende zina nila kutu nala muru nala muru ketua mzimu wanga Diapa pambau nabalanda wawoke mamrena barili bao mzimu wanga ndiko kumbela murunga wandira ndiri mzimu wanga musibachia mishumoni yabo kwenye nga bafure makondo ote kwenye nga batireleze ndira kwenye nga batireleze baranga pamba bao mzimu wanga hawa barili mzimu wanga baba mzina nilau bati batina lau Mutsimu wanga mutsimu wa chilizi bonenga babalise nga bala murere zina nina Yesu Kristo zina nina mamba na chilizi abalise balanda baboke ba murere mutsimu wanga baba tuchete baba mne zine mbili tabo tafuna sikanga sapi ah.